Bitch, I'm fresher than a prince. Got to go down with my I'm a one to the next. Then you go again with that flow, that retirement. When I'm finished, you get ghosted, game over, bitch, try again. Yeah, I'm toxic, and I rock it. This is shout out to the girls who say I'm not shit.
Da 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 da